1 1
it's
1 2 2
it's 2
3 3 it's 3 4 4
it's 4 5 5 5 it's 5
6 6 6
7 7 7
it's 7 8 8 8 9 9 9
it's 10 10 10